take a selfie. Sitting at dinner table. Ndio chataka kuwekwa.
Akiwekwi hapo cheko hapo, hapo.
Yes.